Lucius Bandit.
Satana disewereza undi dumizira zitunju matendo pa windi yupa kumatwa mbuye nisunga nidalika polo ime wachimbo njira zo ime omanditu di satana pake nikuba kupangu ononga omwe nikachimwa kakala zoko maine Osasi wandi kuchedwe sandali sochoka pambuye Lero ndaziwa machimo abale anga Ni wame ya matizosa kutibwezele sambuyo Sindi bwera
Sindi bwera
Sindinga chevu keine
Sindinga chevu keine
Nalujika kome kulintanda wa Yesu Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindi chevuka Nalunjiga kome kulintana wa Yesu Sindi perera Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindi chevuka Sindi perera Funa kusanduka chulu chamche Sindi cheuka Jidalo tamanga tamanga Ofuna funa kabiri Olo nipange milio Ntimo sakutira Ntawiyo chezandi banja Wananga kale ya bali Moyo wanga sika upeza Nikati mbale ndichuma Komalero ndaona Zofunika pamutu Sizi makulido Chikondi tawindi moyo Ugadwa lambale wana Galula nyumba ndalama Nditudi sizinga kunyamuli Kupita kuchipatala Sindi bwera
Sindi bwera
Sindinga chevu keine
Sindinga chevu
Funa kusanduka chulu chanche
Sindi cheuka
Nalunjiga kome kulintana wa Yesu
Sindi perera
Sindi funa kusanduka chulu chanche
Sindi cheuka
Sindi perera
Sindi perera
Sindi inga cheuka ine
Sindi inga cheuka
Nalunjiga kome kulintana wa
Sindi cheuka
Nalunjiga kome